Mamkhize uhleli kulo mantras amehla agcwele inyembezi ligugubela igazi thulathula ma ungasakhala wena ntombi endala ulinda insizo usebenzile uyibekile induku ebandla indlela idlula la nawe uzodlula la sonke sodlula la khala lecelo ngokuba kuhlungu sesiduduma usuzobabona le ngoma irap yayiqinisa dankisana emazulwini ingelo sizagigiza sangahlukane negasi thina ibhokisi lehla lapha khona banenhlanhla mshow yabahlanyisa beke ebhokisini uhambile ulele eqondile ngifikelwa inyembezi kodwa njengendoda ngizoqina number one Soweto boy ela monti bayalila nakwe bathini uzibambe siqine noma kunzima kwenzekile kufana nokudaliwa ngeke kusashintsha aha bheka lalela ngithi aha vele vele kwasibani mhlampe namhlamfana kithi sichayifa kokugcina mara ulale kahle Grootman le vese engilibhalayo uhlale kwase lokuzila ene esoqhubeka nesipani soyibhusha ikasi rap till umhlaba uzuyifila esh RIP pura yam malehla lelibhokisi shoot it for this I could have done more I could have said more and more I could have read more it's too late it's okay I could have done more I could have said more I could have read more it's too late but it's okay with me bengazukuthi kusasa ngeke liphumilanga Bengazukuthi sami sesiphelile Bengazelele sekhale ngishicilongo Bengazukuthi kusasa sengiyakwabakithi I could have done more I could have said more I could have read more It's too late, it's okay Bengazelele sekhale ngishicilongo I could have read more, it's too late, but it's okay with me. I could have done more, I could have said more, I could have read more, it's too late, it's okay. I could have done more, I could have said more, I could have read more, it's too late, but it's okay with me.